Ngimbingelele emakhaya igama lami ngingufada Victor Mncedisi Ngwenya osebenza eparishini yase John Bosco eRobert Sam kusifunda bishop esikhulu saseGoli ekuvuleni ingqikithi yethu uvula isandla sakho Nkosi usisuthisa ngokuphana kwakho lokho bazali bami yisimemo nesicelo esivela ku Radio Veritas okulona uhlelo olukhona lodwa emsakazweni lesi le lamakatholika bengicela ukuba kuba ngaphambi kokuba nginixoxele le ndaba sibusisiwe isandla esiphayo kunesamkelayo umsakazo lona udlondlobele kakhulukazi iningizimu Afrika kakhulu ngiyacela ukuthi ngemva kwentshumayelo ngicela ukuba Nkosi yami sinxephezelele kuwo phakathi lomsakazo ngokubonelela ukuba uqhubekele phambili ekuletheni indaba eyithokozisayo nezimnandi. Ibhang labo iNetbank, Radio Veritas Netbank. Ibranch code is 191305. Branch code 191305. I-account number it's 191-32-96-067. Account number 191-32-96-067. Lapho enthathe khona bantwana basekhaya ekuhlukahlukeni ngeyindawo. UNkulunkulu anibusise anandisele. Uyise benendodana nomoya ocwebileyo. Amen. Siyabonga.
Oh.
bazalwane kuhle ukusondeza konke uNkulunkulu usondeze nalokho ucabanga ukuthi akumele ngakusondele ngegama lika isebe nendodana nomoya ocwebileyo
amen
umusa wenkosi yethu Jesu Kristu othando lukaNkulunkulu yise nobuzalwane ngomoya ocwebileyo ake kube kini nonke
kube nomoya wakho futhi
ake sikhumbule izono zethu siphambi kaNkulunkulu sizisole ngazo ukuze sigcine ngokufaneleyo le mfihlakalo eyingcwele. Ngiyavuma
uNkulunkulu
umnini mandla onke nakini nabazalwane ukuthi ngonile ngokweqisa ngokucabanga nangokukhuluma nangokwenza nangobuphutha
icala lami nzima
ngalokho ke ngiyancenga uMaria oyilokho eyintombi eyingcwele izingelosi zonke nabacwebileyo bonke nani bazalwane ukubani ngikhulekele enkosini maka sihawukele uNkulunkulu umnini mandla onke asithethelele izono zethu asiyise ekuphileni kwaphakade
amen.
is dead, oh. In excelsis Deo.
Asikhuleke. Nkulunkulu somandla simakade. Yenza ukuba sibe yilokhu sinentando eshisekela wena. Sikhonze ubungqongqoshe bakho ngenhliziyo eqotho. Sicela ngenkosi yethu Jesu Kristu indodana yakho ephila ibusa kanye nawe nomoya ocwebileyo ninguNkulunkulu izikhathi ngezikhathi.
Amen. Isifundo sokuqala sithatha encwadini kaIsaya. Inkosi ithandile inceku yayo ehlushwe kabuhlungu yanikela ngokuphila kwayo ukuze kube umhlatshelo wokuhlawula izono. Ngakho ke isiyobona izizukulwane ngezizukulwane yandiselwe izinsuku zayo zokuphila. Ngayo kuyofezeka injongo yenkosi. Ngokuba umphefumulo wayo ube nokuhlupheka ngakho konke iyobona ukukhaya yeneliswe. Kanjalo ke ngokuhlupheka kwayo inceku yami elungileyo iyakulungisa abaningi ngokuthwala izono zabo. Naloke izwi lenkosi.
Gabongwe uNkulunkulu.
Isihlabelelo sokuphendula. Isihawu sakho nkosi masibe phezu kwethu njengoba sibhekile kuwe.
Isihawu sakho nkosi masibe phezu kwethu njengoba sibhekile kuwe.
Isihawu sakho nkosi masibe phezu kwethu njengoba sibhekile kuwe. Isihawu sakho nkosi masibe phezu kwethu njengoba sibhekile kuwe. Ngoba izwi lenkosi liqotho nokwenza kwayo konke kuseqinisweni. Iyathanda ukulunga nobuqotho umhlaba ugcwele umusa wenkosi. Isihawu sakho nkosi masibe phezu kwethu njengoba sibhekile kuwe. Amehlo enkosi aphezu kwabayesabayo kulabo abathemba mseni wayo ibondle ndlaleni. Isihawu sakho nkosi masibe phezu kwethu njengoba sibhekile kuwe. Umoya wethu ubheke enkosini, yona uqobo engumsizi nesihlangu sethu. Umusa wayo kwakho nkosi mawube phezu kwethu njengoba sibhekile kuwe. Isihawu sakho nkosi masibe phezu kwethu njengoba sibhekile kuwe.
Isifundo sesibili. Bazalwane, asibambelele okholweni esilivumayo. Lokhu nakho sinomphristo omkhulu odlulele ezulwini, uJesu belu, indodana kaNkulunkulu. Ngoba phela umpriste omkhulu esinaye, akasiye ongakwazi ukusihawukela ngobuthakathaka bethu. Qha, sinowavivinywa kukho konke njengathi, ngaphandle kwesono kodwa. Ngakho ke, Asisondele ngesibindi esihlalweni somusa ukuba sifumane isihawu. Siphiwe igracia elingasisiza ngesikhathi esifaneleyo. Naloke izwi lenkosi.
Ngabongwe uNkulunkulu.
Alleluia.
Indodana yomuntu ingezelanga ukukhonzwa kanti ukukhonza nokudela ukuphila kwayo kube ukusindiswa kwabaningi.
Inkosi ayibe nani?
Ibe nomoya wakho futhi.
Kufundwa incwadi nevangeli njengoba ilotshwe nguMarcus umvangeli.
Udumo lwe kuNkosi Kristo.
Kuleyo nkathi basondela kuJesu, uJakobe noJohannes amadodana kaZebedewu bathi, Mfundisi siyathanda ukuba usivumele lokho esikucelayo kuwe. Yena ke wathi kubo, nifuna ukuba nginenzeleni? Basebethi, Sivumele ukuba ebukhosini bakho, sihlale omunye ngakwesokunene, omunye ngakwesokhohlo sakho. Kepha uJesu wathi kubo, aniyazi lento eniyicelayo. Ningasiphuza yini isitsha engisiphuzayo mina na? Ningabhabhadiswa ngombhabhadiso engiyobhabhadiswa ngawo na? Base bethi kuye, yebo, singakwenza lokho. UJesu wathi kubo, Isitsha sami engisiphuzayo mina, niyakusiphuza, nibhabhadiswe ngombhabhadiso engiyobhabhadiswa ngawo. Kepha ukuhlala ngakwesokunene sami, kumbe ngakwesokhohlo, akusiko okwami ukuninika khona, kungokwalabo abalungiselwe khona. Bathi ukuzwa lokho abalishumi base becunukela uJakobe noJohannes. Kepha uJesu wababiza abalishumi nambili bonke wathi kubo, Niyazi ukuthi labo okuthiwa amakhosi ezizwe, bayakubizwa nabakhulu bazo, banamandla phezu kwazo. Inganti akunjalo phakathi kwenu. Lowo othanda ukuba mkhulu phakathi kwenu, makabe isikhonzi senu. Nothanda ukuba abe owokuqala phakathi kwenu, makabe isigqila sabo bonke. Ngokuba nayo indodana yomuntu ingezelanga ukukhonzwa, kodwa ukukhonza nokudela ukuphila kwayo, kube ukusindiswa kwabaningi. Ivangeli lenkosi.
Madunyiswe wena Kristo.
Love for whom I've been so.
Dumisani uJesu Kristu.
Ebube phakade.
Qala nisifundeni kancane ngase mic'ini. Age uqiniso kulo lwami uqiniseno ukuthemba kwami ufuthe lenhle Amen. Isifundo sokuqala engiphawula ngaso nje kakhulu indaba ye sacrifice, giving oneself, sacrifice ukunikela. And manje uthola ukuthi mawunikela, unikela ngendlela yokholo nangendlela ukholo oluthi mawunikele ngayo. Yikho ngithi akuqinisa ukholo lwami, uqinise nokuthemba kwami, uvuthele kimi ilangabi lokuthanda wena. We sacrifice a lot for the gospel. Emalangeni adlulile, there were 4 seminarians ababethunjwe iBoko Haram le in Nigeria. They've been released. I mean, I think it's after a year or 2 years. Bethunjiwe labafana laba. Indela. So, bathi mabangena eseminary, kusho ukuthi iBoko Haram ibadrop eseminary. Mabangena eseminary, bangene bakukiwe because bebangadli, bathi bebangadli ngale ndlela lena ukuthi babe nokuphila, yabona? Bebabulala kancane kancane. Kusho ukuthi manje they were persecuted ngendaba yokholo ukuthi once you deny this Jesus Christ, deny this Jesus Christ so that nazi ukuthi umuntu ophilayo yilo ala wabo lona bomsevayo, yabona? But these guys, they never. They said, basincintsha ukudla ukuthi sife kancane kancane nokholo lwethu lufe kancane kancane. Bathi mabangena lapha neseminary bebanjiwe, how? Naku iseminary yonke ivungama. All the seminarians, all the guys abalapha eseminary, bahamba bawugcoka amakhasoko. They were welcoming them. And the one thing that the rector said to them, the sacrifice eniyenzile for the gospel, yiyo lena enikhululile. Nokuba inceku leyana ihlupheka lapha ku-Ezaya. Siyatshelwa ngale yanceku ukuthi uNkulunkulu akafocus ekuhluphekeni. Ufocusa ekuphileni. Siyinceku zikaNkulunkulu sonke. And eziningi izinto esisacrificile for other people. Be it your family, be it esontweni. Kodwa nakuba usacrificile lokho, kukhona ukuhlupheka ukuba khona. Kukhona ukuhlupheka ukuba khona. Uzibone kwangathi lokusinikela kwakho kulabo bantu labo ngathi akunamsula. Kube ngathi akunama results because most of the time senza izinto because we are looking for the reward. But now the reading lena ka Isaiah sitshela ukuthi I reward yinye kuphela. It's a grace of life that God has given to each and every one of us. Isipho sempilo uNkulunkulu asiphe sona sonke. And they usipha kanjani leso sipho leso usipha ngokuthi sinompriste omkhulu osinxuselayo na iHebrew yasho lapha yalo ikhuluma ngompriste omkhulu ubani umpriste omkhulu uJesu Kristu kukhona umntwana la kudala bangaze esontweni so uyazi ukuthi le misa lela ka 6 o'clock balithanda kanjani so manje uthi ugogo ubesitshela kahle ukuthi lethani remote imisa la ka 6 ke manje manje lo mntwana lo akangazi so bayam introduce lapho ukuthi na ngufara Victor Ngwenya uthi akusilo wase Radwood bathi huye athi ha musi voice i voice yakhe ayifani naye ti voice yakhe ayifani naye manje lento lena ingikhuthaza ngokuthina ukuthi nakuba uKristu singamboni ngesimo samehlo kodwa siyazi ukuthi kusinxusela kwakhe kukhona ezulwini yena ayiboni indaba kodwa yes
Into sikhuthazayo leya na ukuthi the faith we have in Jesus Christ is the faith that sustains us. Yo le nesinquselayo. Ubishop Polycarp, he was martyred. And bamtshela lapha na before bamshisa but is either siyakushisa or sikulahlela emgodini weNgonyama. Phika ukuthi uJesu uyaphila. That bishop wathi ngina 86 years ngiphila. And lo Jesu akakaza ngenza into embi ukuthi ngamphika namhlanje. Wathi nina uma ningiphonsela esithandweni somlilo kuzongithatha i-hour ukuthi ngisho umzimba. Wathi uma ningilahlela esithandweni samabhubesi is only momentary. Kuyisikhashana nje ukuthi amabhubesi angihle. Wathi yenzani nifuna ukukwenza masinya. Bamlahlela esithandweni somlilo, bamshisa uPolycarp. Kodwa into ayisho uPolycarp ukuthi ningabulala leli thempele lomzimba, kodwa ukholo lwami angeke nilibulale. Bathini elokushini, ukholo lwami ngunyuka nalo. Ngilubambe ngesandla, noma kunzima, noma kwehlela. Bese maceza bathi, hayo, mathata. We approach the troubles, ama setbacks, ama challenges. Approach ngokholo. Usikatla fela ulifela fela ulimuyetsa dibi. Zicho jwalo sisuthu bari gitla ke lifela fela ke limuyetsa dibi. Gitla angithi basho njalo. Singakhulumi uyangifakazela lana ubhututiso lapho ukuthi ntate re tshojwatso. Ari tshojwatso. Unga approach impilo ungena themba ungena kholo. Emnandi futhi ukuthi ukholo lusinceda ukuthi sicele lokhu uNkulunkulu akubona ukuthi kusifanele. Hey, lokho akubona ukuthi kusifanele. Yazi sinokucela izinye izinto ezingasifuni ne. Yikho singatholi. Ucela uphakamisa izandla kuze kuse kuvalwa amehlo ube luthi kanti mina ngiyothola nini akukona akukufuni cha. Laba bafana laba bakaze bethi bathi sicela ukuhlala ngawo sokunene sicela ukuhlala ngawo sokhohlo futhi uma kuyibeka kanconywana kuluku uthi umama abo bacelelayo unina uthi hayi phela manje nabo abantwana bami banawe la ake umunye akahlale ngaku ku left umunye ahlale ngaku right and akazi unina ukuthi ucelani nabo laba bazi ukuthi bacelani ngoba uJesu if uvumile wathi okay left and right hlalani bekumele bohlala lapha eCalvary. And the Calvary, instead of kube namasela phambili ngapha kuJesu nangapha kuJesu bekuzoba yibo beyoba njani. So yiyo lento le engikhuthaza ngayo ukuthi cela lokhu okukufanele. Awuthi ngiyikhuze futhi nala ungaceli ucelise kwabanye. Ungaceli ngoba ubona omunye umuntu enakho uthi ngicela okukatiso uthola ukuthi lokukatiso kunzima uthi ngicela ukukavictor lokho kukavictor kunzima kukhona ufalo ngeke ngimbize ngegama athi ngicela iJohn Bosco Victor leya parish lo osebenza kuyo ngathi awukwazi ukucelayo lapho khona hlala nami litshoni lilanga. Thokomela kulokhu uNkulunkulu akuphe kona. Ukubekezele lokhu uNkulunkulu akuphe kona. Yebo bantu benkosi sinama challenges amaningi emakhaya. Na many challenges emakhaya. Kodwa uNkulunkulu sasiphilele lo gracia ukuthi nakuba sisogola, sisafara emakhaya, we are still sacrificing ourselves for the betterment of other people. Sisazinikela noma kunjani. Ngegama lika isebenzi lutana nomoya ocwebileyo.
Amen. Ngiyakholwa kuluntane ona mandla onke onke othandayo bonke abantu bajabule naphakathi Baba wethu wophezulu. Swatina, undi ngweni Swatina e ulingweni kwesono dia kolona kumoya e banjeni labantwele ukukholelwa kwesono ukuvuka kweni simba baba wethu ophezulu Sotina e ulingweni kwesono dia kolona kumoya e banjeni labantwele ukukholelwa kwesono ukuvuka kweni simba baba wethu ophezulu
Bazalwane thandazani ukuba isethulo samnani samkeleke kuNkulunkulu uyise uSomandla.
Inkosi mayamkele isethulo ezandleni zakho ukuze kutuswe kudunyiswe igama layo. Nokuba kusizakale thina nalo lonke ibandla layo eliyingcwele.
Ake uvume Nkosi ukuba ngezipho zakho thina esizibeke phansi ngentando evumayo ukuze kuthi sihlanzwe ngazo lezi zipho sicetshiswe igrasia lakho. Sicela ngoKristo iNkosi yethu.
Amen.
Inkosi ayibe nani.
Ibe nomoya wakho futhi.
Phakamisani inhliziyo zenu.
Siziphakamisele enkosini.
Asibonge inkosi uNkulunkulu wethu.
Kufanele kulungile.
Ngempela kufanele kuyisibopho sethu kuba ngikhathi zonke nasezindaweni zonke. Sikubonge baba. Ngendodana yakho ethandekayo uJesu Kristo. Nguye oyilizwi lakho owenza ngalo konke. Umsindiso wamthumela ukuba azosihlenga. Waba umuntu ngamandla omoya ocwebileyo. Wazalwa ngunina oyintombi eyingcwele. Welula izingalo wabethela esiphambanweni ngenxa yethu. Ukuba anqube ukufa. Afakaze ukuthi sokuvuka kwabafileyo. Ngokwenza lokhu wafeza intando yakho. Wakumisela isizwe esingcwele. Ngalokho ke sikanye neyingelosi nabacwebileyo. Siwubela ubukhosi bakho ngaphimbo linye sithi.
Hosanna, Hosanna, where's the best?
waze wasifaka uTiso eMonastery bazalwane usibuyisele enkamani ngempela ugcwebile uyincwele inkosi ungumthombo wakho konke okugcweba ake uthumele umoya wakho uzocwebisa lezi zipho siphendulele zona zibe umzimba negazi lenkosi yethu Jesu Kristu owathi ngaphambi kokubanikelwa ekufeni akuvuma ngokuthanda kwakhe wathatha isinkwa wakutusa wabonga wasesihlephula izincezu wanika abafundi bakhe ethi minani thathani nonke nidle lokhu ngumzimba wami ozonikelelwa nina kwathi sebedlile wayesithatha isitsha sewayini waphinda wabonga wasesinika abafundi bakhe ethi minani phuzani nonke kuso isitsha segazi lami igazi lesivumelwano esisha esiyakumanjalo leli gazi lizochitha ngenxa yenu nabantu bonke ukuze kuthethelelwe izono yenzani lokhu nenzele ukungikhumbula sivuma imfihlakalo yokholo
uma sidla lesisinkwa
siphuza lesisitsha
simemezela ukufa kwakho Nkosi Jesu
uze ubuye
sithi ke sikhumbula ukufa nokuvuka kwakhe sethula kuwe baba lesisinkwa esiphilisayo nalesisitsha esindisayo siyakubonga ukusivumela ukuba sime phambi kwakho sikukhonze siyakunxusa baba kuba thina sonke samkela umzimba negazi lika Jesu sihlanganiswe ngumoya ocwebileyo sibe munye Nkosi khumbula ibandla lakhe lisemhlabeni wonke ulenze libe nothando olupheleleyo sicelela uPapa wethu uFrancis nombishopu wethu uButi Joseph Tlhagale kanye nabo bonke abasezigabeni zobupriste sikhulekela abazalwane bethu asebewushile lo mhlaba asebelele ubuthongo boxolo benethemba lokuvuka ekufeni bona nabafile bonke ake ubamkele ekukhanyeni kwakho sihawukele nathi sonke siyakunxusa Nkosi uze usibane abakhethiwe bakho usibane noMaria unina kaNkulunkulu intombi eyingcwele unina weRosari noJoseph ocwebile umyeni wakhe nabapostoli kanye nabo bonke bangazo zonke izikhathi ababegcina intando yakho masikubonga nabo sikudumise ngoJesu indodana yakho ngaye uKristo sikanye naye sikuye ebunyeni bomoya ocwebileyo nonkodumo nokubonga kwakho baba somandla kuze kube phakade
amen, amen.
Njengoba sikhuthaziwe emyalo esindisayo sifundiswa ngamazwi enkosi siqunga isibindi sithi
Baba wethu osezulwini maliphathwe ngokungcwele igama lakho umbuso wakho mawufike intando yakho mayenziwe emhlabeni njengasezulwini awusiphe namhlanje isinkwa sethu semihla ngemihla usithethelele izono zethu njengoba nathi sibathethelela abazonayo ungasingenise kulingweni kodwa usisindise kokubi.
Sisindise siyakuncenga Nkosi kuko konke okubi. Awusiphe ngomusa uxolo kulezi zinsuku zethu. Kuze ukuthi kulekelelwa isihawu sakho. Sikhululeke njalo ezonweni isiphephe nasesiphithiphithini zonke. Njengoba sibhekile silindele ithemba elithokozisayo nokubuya kumsindisi wethu uJesu Kristu.
Ngoba owakho umbuso namandla nobukhosi kuze kube phakade.
Nkosi Jesu Kristu wena wathi kubapostoli bakho uxolo ngilishiya kinina, uxolo wami nginika lona. Sicela bangabheki izono zethu kodwa ubheke ukholo lwebandla lakho. Uvume ukulipha uxolo nobunye njengoba kuyintando yakho wena ophila ubusa izikhathi ngezikhathi.
Amen.
Uxolo lenkosi malube nani njalo.
Lube nomoya wakho futhi.
Oh.
Nansi imfana kaNkulunkulu nangu uJesu osusa izono zomhlaba banenhlanhla bamenyiwe esidlweni semvana.
Nkosi angifanele ukuba ungene ngaphansi kophahla lwami.
Isho ngisho
ngizizwe kusinde umphefumulo wami.
Nkosi Jesu, ngiyakholwa ukuthi khona ngempela esakramenteni elingcwele cwela laseLatin. Ngiyakhuleka kuwe, ngiyakuthanda ngenhliziyo yami. Ngenxa yokukuthanda ngiyasola ngazo zonke izono zami. Umphefumulo wami ulangazelela wena, sinkwa sokuphila. Awuze kimi negrasiya lakho, uhlale kimi njalo. Ngithanda ukuba ngibe nawe, ekuphileni nasekufeni kwami. Amen.
Amen.
Uyophila phakade, uyophila yini.
asikhuleke. Nkosi ake wenze ukuba siqhubekele phambili ukujwayela izindaba zasezulwini. Kanjalo ke masizizwe ngobuhle, ngokuhle kwasemhlabeni, sifundiswe futhi ngokuhle kwelizayo. Sicela ngoKristo iNkosi yethu.
Amen.
Usizo lwethu lusegameni lenkosi
eyenza izulu nomhlaba.
Inkosi ayibe nani,
ibe nomoya wakho futhi.
Makanihlahlamelise uNkulunkulu Yise, benindodana nomoya ocwebileyo.
Amen.
Asihlaleni ngokuthula kukaKristu.
Abongwe uNkulunkulu.